Mimi ndogo.
Kama sisi si Kenya hakuna kitu.
I'm going to go to the next one.